amma jagna ummata kanaf baaje yaadu turan oso isaanin barbaachim jireenya gaarii jiraatu turan mooticha wajji walitti dhihoo turan garuu gaafa oromoon tuqamu obsuun dandeenye ka'anii sochii garagaraa goggodhanii booddee jireenya isaanii dadabartee guyyaa waggaa kana osoo dandeenye waggaa guutuu waa'ee jiraataa addasaa kabajaa dabarsina ture.